naterwa buri umwe nyimureba kamapera ubwena sinaka kavera oyangera. Yeah.